Je ndibuka nkigira accident mu mwaka uheze afari accident y'umwaka apari umwaka uheze nibuka muri 2020 naragize accident y'imoto ndiko njya kumpanda ya ndibuka promoter ni abantu ba mbere bantabarije cyane warashiba bari ariho nabatanguye kunshikira mu bitaro imbere y'abantu bose urumva yuko rero muri abantu b'umutima mwiza kandi muri abantu bwo kubaha cyane isi yose yaramenye ko Isaac yagize accident mwanya muto cyane
Isaac TV ho
Kira mahoro
Kanda barabire
Mumbabarire navuze ati bataza kunyumva baraza ku kubyumva no mu interview no mu YouTube scenes ariko Kwanza reka fata umwanya shime byimva mutima kuri ikintu kiza mwateguye ikintu kiza kandi cyubaka je bakikimbwira wana shima sinari nziko cyomera ukunda kibona nari nzi ko ari abantu batatu bane tudija kuyaga ariko nacyesanga bifise indi ntumbero nziza cyane kuba namwe mwabyitavye suko mwabuze ibyo mukora muravuse byinshi mwari kuba mugo murakora Wanashima kwari na weekend benshi mwari kwa muri mu bintu byinshi ariko mwabihagaritse muravuga muti reka tujye hamwe n'abandi kugira tuyage rero nkironka buno butumire bwanyu Rick Rover kimbira ati turakeneye muri rencontre yacu n'aba promoter na bihaye gaciro kadasanzwe kubera yuko aba promoter nibo bantu ba mbere bashatse kugucafuza ndasubiyemo bashaze kugucafuza mu gihugu canke mu ma social media barabishoboye bashatse gusiga amashugwe gusiga amavuta birakunda bashaze icyo bashaka cyose kirakunda ni kubereka hawe ndabubaha kandi ndabemera kubera yuko je ndibuka nkigira accident mu mwaka uheze afari accident y'umwaka afari umwaka uheze nibuka muri 2020 naragize accident y'imoto ndiko njya kumpanda ya ndibuka promoter ni abantu ba mbere bantabarije cyane warashiba bari ariho nabatanguye kunshikira mu bitaro imbere y'abantu bose urumva yuko rero muri abantu b'umutima mwiza kandi muri abantu bwo kubaha cyane isi yose yaramenye ko Isaac yagize accident mwanya muto cyane rero niyo mpamvu wa promoter ndabubaha cyane kandi ngira mvuge akantu yuko mwese muri ngaha ndasubiyemo mwese muri ngaha umwe wese kucyo akora yiyumve yuko akomeye umwe wese ari ngaha niwumve ngo jendi nyuma ngo ndi hasi reka ndakurabire umwe wese yiyumve yuko akomeye niwivuga ngo ufite page ngo urigana abantu babiri abantu batatu no iyo page yawe ya Facebook ni ikintu gikomeye urashobora gupostinga akantu gato kibaza ngo ni gato karabwe n'abantu cumi ariko abo bantu cumi ntuzi abaribo ntuzi ko harimo like umukuru w'igihugu ntabyuzi rero ukibaza ngo wakoze akantu gato niba ushaka kumenya ko ukurikiranwa udutuke ubutegetsi uzoca ubibona ko ukurikiranwa cyangwa udakurikiranwa rero niyo mpamvu ndababwira yuko murakomeye kandi mwikeze murakomeye ndasubiyemo murakomeye ndibuka jewe naraciye hamwe muri uno munsi jewe narigeze kwitwa umupromota naho ntigeze kwiyitirira ngo Isaac promota ariko jewe narigeze kuba umupromota wa Facebook ku nyene nkamwe ndibuka ari umunsi kwajya mu maconference de presse amaconference y'abasani baje bava hanze hehe tujye muri conference urazi nyine banyita ngo ndi umujournaliste wo kuri Facebook na WhatsApp niko banyita ngo bafite radio kuri WhatsApp no kuri Facebook ariko byarashika kuri kandi barabyubaha bamwe bamwe naho hariho ababifata izi rero karaga kende gato ndabereke yuko mukomeye kandi nimuze mwifate izi message zanje zine rero majamo make message yanje ya mbere ni kuba promoter message ya mbere shaka ndayirungike iwanyu uko muri ngaha mumve neza yuko
nabandi batari ngaha
umuntu wese yita umupromoter like afite page kuri Facebook iposting utuntu iposting inkuru warashimishwa ko ari na page personnel muvyumve neza yuko Facebook yiwawe ishobora kukubeshaho iyo page yiwawe iyo nyene ugaya iyo nyene ubona umengana akantu gato karashobora kukugaburira karashobora kuguteza imbere karashobora kugutungira umuryango wanashima mushimira imana kandi dushimira n'igihugu cy'iwacu na leta y'iwacu igifata bafashe ibintu vya social media nta bintu vya taxi cyangwa ibintu vy'amananiza birimo kubera ibindi bihugu kugira ugiye page ya Facebook kandi wiyitire ngo ufise page ya Facebook urabirihira muri leta urabirihira ama taxi kandi ibindi bikuriye ariko Burundi bwacu kwere leta mvye leta nkozi izi neza ko bajene ari benshi bakeneye akazi babishyizemo amananiza benshi twosha twicara ariko bavuga bati bana nimukore ariko mukore mu bugwaneza rero nariko ndavuga kuba promoter mwumve neza yuko page za Facebook zishobora kubabeshaho nikimenya amenya ndatangazwa cyane uno munsi nimurabe Eric Rov nirabe andi mapage yose mura ndaba mapage menshi ya Facebook aya yose mubona hariho ayatanguye inyuma ya Jimbere magazine Jimbere ni yahijya hejo si yakera Jimbere magazine Eriki wo yaranayitanze izi zose nyinshi ariko uno munsi Jimbere magazine bashobora kuronka ama sponsor ya Union Européenne bashobora kuronka ama sponsor akomakomeye cyane kandi bandika kuri Facebook gusa note bien ibi vyama YouTube tu video wabizanye vuba ariko Facebook gusa irabinjiriza amafaranga menshi kuma endorsement gusa kuma publicity ku bintu bisanzwe tuba kumakuru matomato bakora ariko rero ikibazo gusa kiza ni kubera iki bajya batera imbere ariko mwebwe mwita aba promoter cyane twebwe twita aba promoter tutaratera imbere muraza aho bipfira haa ku kibazo cya shutere yavuze ni mu bironderere kure ngo kubera iki ngo aba promoter baratwinuba na gaciro baduha bipfira ngaha icya mbere aba promoter bamwe murantunga sinzi ko barimwe cyangwa sinzi ko muri mwebwe mutarimwe ariko bamwe barafata ama news atariyo bagapostinga cyangwa se bagacyafuza page zabo ugasanga umuntu arafashe ifoto arayiritsinze muri telefone agapica tu muri telefone yanditse ko ibintu ntazi byari byo arapostinze cyangwa aragize ibintu ivyo afete isura ya page yawe ingire page yawe yubatswe ivyo postinga nivyo bikwerekana wowe icuri kuko upostinze ubugugu ugapostinga ibintu bidagira umutwe n'amaguru abantu na valeur babiye ari page ya showbiz vuga ati je page yanjye ni showbiz ari page ya news dushaka kumenya Ukraine nibiki tuzobisanga kwa ari ki tumenye yuko ari rika biduha nimba tuzi yuko ari page ibi afete page yawe yubake ingene wowe ushaka kuba apana kuvangatiranya ibintu urabonye publicité ya kula pura kubiseko uraronse ibi abantu bari kubaragwana mu barabara washizeko so fata wiyubake ingene wowe ushaka kuba iyi ni crainte nibi abantu zenya kuko nta munsi n'umuzo uhabwa valeur nta gaciro ushaka wewe uzoronka utiyubatse neza kwanza wewe gatukawe hama icya kabiri nimuzopime mwidogere nimuzokwidogere n'umunsi n'umwe abatabafasha apana kwidogera abatagufasha iki kintu kiri mu bintu bisubiza inyuma abantu cyane ugasanga urukura akora urukura atera imbere ariko ugasanga uguma utaku imyikomo uguma widogera umuntu atari kwaragufasha niwe abaho wize yuko uzotera imbere kubera yuko hari umuntu kanaka cyangwa uyu cyangwa uriya bagize icyo bakoze kuri wewe uzokwamira mu kwidogera abantu nimba uzobaho wibaza yuko ari ngombwa utera imbere kubera yuko of course turabizi ko atamuntu atera imbere wenyine ariko si ngombwa ko utera imbere uri kumwe n'abantu si ngombwa abandi bazoza kugushigikira kuvyo umaze kugerako ndibaza ngaho turumvikana ye so aba promoter rero mwitahure ariko kandi shutela ari jambo yavuze nari natewe ko ndaribabwira umukuru w'igihugu nyene cyubahiro yamavuga yuko abajene mugira amakoperative uno munsi na journaliste culturelle attention journaliste culturelle barafise ishira hamwe warashimarizwe n'amategeko kugira rero aba promoter babatahure babumve babiyumvire ko bahamagara muri ayo mareportage mushaka nuko mwishira hamwe mugakora akantu k'agakoperative n'imbaraga club n'imbaraga kisi zigire mucita hama muce mu brandinga mwitangaze bazobafasha nta kabuza ndabasubiriye mu nta bazobafasha naka kuko ushaka yuko wewe umwe uzogenda gusaba umubonano ku mukuru yugo akaguha nibikunda ariko ni wagenda uvugutsi twe turaba jeune twishize hamwe nyine cyubahiro twagize ndashima cyane cyumviro cha mutama hajya yavuze ati je narashize hamwe gwaruka ukunuku nuku urabona ba école technique vocal bose urumva bagenda bishira hamwe rero mu Burundi turafise akaranga kishira hamwe niyo mvuga Burundi nico gihugu cyambere gifite amashira hamwe menshi bisigura udashize hamwe n'abagenzi bawe now erega kandi kini mwotahura singo mbwa bose bavyumve reka singombwa udashaka kubiyunga nagende ntacyo bitwaye haba turacyafise esprit yuko tugiye hamwe tuzoshwana kubera iki dushwana ngurumva ngo twishize hamwe ngo ni bya bindi ngo amafaranga yinjye cyo tugwana kubera iki tugwana kubera iki mutoshira mutwe yuko tuzoshira hamwe hama dufashanye dutezanye imbere bikunde rero ico nitugiye bihagaciro cyane tugishira imbere cyane abazoshwana abazoshwanire iyo hoshi ariko twebwe dutera imbere ndahije kwa promoter message yanyu niyo nimba mwibaza ko muzotera imbere muri systeme mukoramwo nukuri sindababeshe biracagoranye ariko ni mwire nuvera mukishira hamwe hama mukacamwihanuza babakuriye kubumva kuko avuga ati naba jeune bishize hamwe kugira biremera ubuzi murakoze igice cha narimba promoter ngiye kuri leta sindashaka kuri leta sorry ngiye kuba aririmvyi abaririmvyi ntibaza gaciro kwa promoter Tanzania uno munsi bajya ntibiyita ba promoter biyita bacawa ni bacawa ndazi bacawa ngo ni bara bacawa numbaze abandi biyita abavugizi abandi biti biki abaririmbyi niba bakoreshe iyi message ishikira abaririmbyi silvu abaririmbyi mukoreshe ba promoter bafite jambo bafite ijwi rikomeye cyane babakoreshe afite ishaka babaha akazi babakoreshe kubakoresha nako ni gute ni ukunyene kandi mutahure riki mutahure yuko nimba wowe mukunda fizo haruta mukunda mu promoter nimba haru mukunda satbi haru udakunda lolilo haru udakunda rero ivyo ntibiba ntimubishwanireko ni nk'abafana b'umupira ari abakunda Barcelona abakunda Real ntanzi ngo babishiramwo baratanira baratera nuko minwa gusa ariko ntanzi ngo babishiramo so nshatse kuvuga yuko abaririmvyi babakoreshe babahakazi kuko mwebwe niba babeshira hafi yanyu muzobashikana kure kandi namwe babatoye bakabakoresha muzobakorera icyo babatoreye kandi namwe muvyumvikane ava yuko mubakorera muvyumvikane apana kuzangaho nkariki unanifanya service arafa nataho ni choresh oya muvyumvikane neza mubwira ati je niba ashaka dagire promotion ni promotion uzondi huku avyumve cyangwa ntavyumve bimuveko c'est tout hama mugusozera ngiye kuri leta mvyeyi leta nkozi itahure yuko abajene bicaye ngaha cyangwa se urugwaruka ruri ngaha ari urugwaruka rushaka kwiteza imbere ara muri leta sishaka kunuka message ku mukuru w'igihugu direct uko mukuru w'igihugu wewe bamuzana amaraporo jengira mpere mu kigo kijejwe gutumatumana kwa makuru CNC niyo ibirabi vyose abatanga makuru kuri rezo sosiyo kuri Facebook hehe je ndasabye yuko turibuka harigeze baratubwiye yuko bari ko barahinyanyura amategeko kubijanye n'abakoresha imbuga ngurukana bumenyi n'ibiki n'ubiri muri procedure kandi turazi yuko bwacane bizokunda bizogenda neza turasabye nimba bakiri ko barabikora n'ubu video ndasabye bashikire bumve neza yuko aba promoter nibabibagire abantu bafite ama vlog bafite ama Facebook bafite ibiki kuko barashobora guteza imbere igihugu barashobora kwerekana ubwiza bw'igihugu barashobora gufasha ikintu gikomeye cyane mu iterambere ry'igihugu rero muvyumve yuko cyangwa leta nkozi bituciye muri sense biciye muri journaliste culturelle bagiye batama bacu nyene ndashima cyane Nova ariwe perezida wa journaliste culturelle wewe Alain Nova irambona rimwe na rimwe ndakunda kubona n'amakonferanse aturamo abapromoter babiri akabazana kera mu promoter agiye kera ndibuka tugiye muri conference nta déplacement baduha uyati uyu yizanye sinzi ibintu arimwo hamve tumenga nitwara ibintu nyene turi aba no class ariko rero ubu muriko muraboneka muriko murahabwa agaciro rero ndasabye kandi nshimitse yuko twiha agaciro twikore neza twibrandinge neza tuzoshika kucyo cyaka dushikeko nimba eyes active no munsi tugeze kuri step yi radio note bien yi radio mwe c'est pas easy sikinu na ma million atari make cyabaze ntunaga gahungwa ya ma million kaya kuye oya na namwe nakuye nayakuye mu bikorwa by'iwanje nyene nayakuye muri babandi bankurikirana nyene abanshikiye ni babandi nyene babafana nyene ariko kubera iki beme iba imaze umuntu agafata nk'imilyoni 50 80 agagushirako ni kubera bamaze kukubona mu kintu cy'ubu serious kuno rero mutabaye serie mukaguma mwibona ngo ndi mu promoter ukigenda nyene kigira ibintu bitafatitse nta valeur bazogwa rero je message yanje ariyo kandi ndizera neza yuko abo yegira za kubashikako ibanga kuruta vyose gusenga imana ariko kandi no kwiyizera wewe hagarara wewe nka wewe ushaka ko abantu bazokwemera ni wiyemere wewe ihagarare ko wewe kora ivyo ushaka gukora wewe bibe gusabisa neza bibe vyiza bizogira intumbero nziza kandi bizoshika kuco mushaka gushikako rero nsozere nshimira cyane Ricky kwiyumvira abagenzi biwe kuko iyo umuntu ubonye umuntu afite ivyumviro byo kwiyumvira abagenzi biwe aba ari umuntu akomeye cyane arashobora ku ningo ashobora kubate guteranya abandi bategura akavuyo mu gihugu ningo ashobora gutegura abandi bategura ikintu gikomeye kiza mu gihugu urumva umuntu yiyumvira abandi n'umuntu abakomeye cyane n'umva muri abanye politike biyumvira abantu biyumvira abajene rero imana ibahezagire kandi bagire neza ndumenga nabaruhishije ariko mumbabarire ubutumwa bwanje bwari ubwo mugira amahoro mbe kaga kanya ko tukataraza babahe mwinywere ndariha murakoze.